Silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu sesithume indvunankulu uDokotela Barnabas Sibusiso Dlamini kuthi ayosimelela eveni leIsrael kulandzela kuthi lela live limeme ingwenyama kuthi ivakashele khona sinembiko.
Budlelwane emkhatsini welive leIsrael kanye nelive lakangwane buyachubeka nengidlondlobala. Live leIsrael ke limeme ingwenyama silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu. Kanzike ingonyama ngechubeka kwaleminye imisebenzi live ibeseke ithumela libandla leliholwa nguNdunankulu uDokotela Sibusiso Barnabas Dlamini kuthi liyemlalelela kuthi lifuna kuthini live leIsrael. NdunankuluKwenelibandla basuke esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport kulibhekisa khona Israel lapho bayomukelwa nguNdunankulu lela live Benjamin Netanyahu. Ngaphambi kwekuthi indvunankulu nelibandla bagibele indiza mishina kulibhekisa khona e-Israel, uceleke wabikela sive ngalolu hambo.
Live laka-Israel lifuna kuvusela kiyo imbube emhlaba. Live laka-Israel ke siyalathi eSwatini, maSwati lamanye ndayalifunza nelibhayibheli yoba likhona nebhayibhelini kusemlandweni losemuva. Noko ke suka nje sithola inkululeko live laka-Israel belinelihhovisi belineembasi eSwatini, belinelihhovisi nje la embabane. Kepha-ke ngokuhamba kwesikhathi lase liyathutha liya ePitoli. Kepha-ke loko akuqedzanga budlelwane, solo live liyalikhumbula live leSwatini, kungako-ke lifuna kuvusela kiyo imbube emhlaba. Ngemsebenzi-ke wembube njengoba live lati bese uthuma-ke libandla kuthi liyomlalelela kuthi Israel ithini esiveni seMaswati. Libandla-ke lifake ekhathi yona induna yetangephandle babeshifu Mgwagwa, lifake ekhathi induna yetekulima umhlonishwa Moses Vilakati. Siyanga leyo mission ke bekunene siyawuvusela kuyo indunankulu waka-Israel nakiso sive saka-Israel sithunywe ngiyo imbube emhlaba. Kuloko bekunene lokunyendi sisekuthola khona.
Kanzike lokunxusela live lakangwane khona eJerusalema mhlonisha province Msibiso veleke ukanekisile ulinzele wona libandla. Kanzike ndvunankulu nalolu bandla babheka ukuthi babuye emuva ekhaya ngemuva kwesikhathi lezingangemalanga lasikhombisa. Elizabeth Eswazi TV ngilinkedIn kule ngiseKing Mswati III International Airport.